Ajimwene, muli bwanji mtsiku la lero, ngati muli bwino, ine ndikondwera kwa basi. Ifenso kuno kwanu tili bwino, Mulungu akuti sungabe basi. Ndipo pang'ono ndi pang'ono, masiku akuthera kuchitsekwa chimwene. Tikusuntha basi. Zikakhala zodandaulazo ndiye ndi zomwe zija basi. Nangatirinso jani, kwathu kuno makusanauluka malamulo, mahonalabo, ayambaso mkhumano awo achimwene. Wakambirana zina ndi zina zotikhudza ifeyo anthu akumudzi kuno kuchikumbeni. Kakhalebe nthawi zina sitimafunsidwa zokakambirana kumeneko. Komabe ndiyathube basi. Timangomvetsera nthawi zina kamakamba zimene akuti ndi mavuto athu. Timangomvetsera nthawi zina kamapezeka kuti akujomba osapitako. Mawu athu ifeyo osakamvekansoyi. Zovuta zathu nomangodzonera tokha kumudzi kuno basi. MP wathu ali kuchigwiri, atawurunga mowa, akumavina nyimbo iliyonse imene ingayikidwa pa choyimbira cha Balamani. Kunkere, 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 MP wathu wantali bwino, koma amachita kufupika kuvina ngati kanjipiti. Basi timangovomereza nthawi ina ake, matenka mwa munthu kumauma ndithu. Nyumba ya malamulo yoyenera kukhalamo anthu 193, anthu 83 kujomba. Aliyense kumapereka zifukwa zake. Ayi, ineyo ndajomba chifukwa kwathu kuno kuli chinamwali, ndiye ine monga ulemekezeka kudera langa ndimafuna ndidzaonere nawo chinamwali. Ayi, ine koma sindipezeka kunoko, akogwawo akogwanga mwana wawo anameza khaso, ndiye tikulimbana nalo kulichotsa khasolo. Kuperekedwa zifukwa zosiyanasiyana zotsimikizira zifukwa zimene sadapite ku nyumba ya malamulo kukayimira anthu akudera kwawo ngakhale adasankhidwa kutero. Ochepa okha amene apezeka kumeneko ndiye kugundikanso nawo magemu. Achoka iwe, chidilesi chovala usikucho ukuvalanje masana ngati ano dzuwa liliphwe, nanga chidilesi chonyezimira ngati chimenecho cha mirozo mirozo ngati nsato choncho ungavale masana ngati ano. Nayenso ufala chidiresiyo, ndi nkumayankha. Sukudziwa iwe, chidiresi ndi chodhula chimene chaise, ndachigula 600 souls chimeneji. Kunja, osaliso kwaji nsapo cha mafaiti. Ayi, kenaka wo. Kenaka kamaliza, basile tsiku limene lulatha. Zija zosintha maganizo zija chimwene zimanena kuti zibwere paliponse. Ndi watsogolera thomwe. Zinthu zina zake machitidwe ake sitikuziyendetsa bwino. Koma panopa ndalama zokwanira 200 miliyoni za madera aphungu zogwirira ntchito zachitukuko zimene zija zokusanduka phwando osati masewerayi. Ndimanena mobwerezabwereza kuti amwene ndalama zimene zija zikadati zogwirira ntchito yake yoyenera bwezi kwathu kuno kuli wotukuka mukanthawi kochepa kwa basi. Koma 200 miliyoni yachitukuko simmene anthu akuita funira achimwene. Chitukuko anthu wamba akumudzi sichikuwapeza ndikomweyi. Olo ayesere kuti atsatire kumene zimachokerako amachita kuwuzidwa ndi adindo kumeneko kuti iyayi kulitu mudziwe ndalama zanu zatani ndiye mulembe kalata pamene pakalata pakhale umboni ochokera kwa mfumu komanso mukhalepo kalata ochokera ku mpingo wanu ndiye mukalebweresenso umboni wa pamene malemu agogo anu anansana adagona kuti ndikadziwedi kuti ndinu nzika zofunikira zambwe mpaka da anthu wamba amene akufuna kutsatira nkhaniyo naonso amangogwa ulesi kuti ayi basi sisiye namwene anthu wasakufuna kuti patsa uthenga kuti 200 million yadera lathu idayenda bwanji. Amwene ndalama zachitukuko cha madera aphungu za 200 million kwacha zasanduka masuku amene anthu ena ake ochepa akumachita chinkondwa. Ndalama zoyenera kugwira ntchito zachitukuko ena akumatapa zomwezo kupita nazo kunja ukapumula ndi mawanja awo ku Dubai. Tsiku lina ndikadzakondwa ndidzafotokoza mmene amachitira. Koma ndithu kukumakhala kagulu ka anthu kamene kakumagwirizana ndithu kurutsa ndalama ndikumakachitira chinkondwa. Ndalama zachitukuko cha madera anthu enieniwo oyenera kutenga nawo mbali pa chitukuko makhansala kumangomva zakuthaitha koma kumaponyedwa kutali kwambiri aemupi patsogolo pachiongolero nkhani makhala yoti amene akaonekera kwambiri ndi mwana wachabe ameneyo akhoza kudzandira anda mpando tamuyikani patali ameneyo. Mapeto ake makhansala oyenera kugwira ntchito zachitukuko kungosanduka noyankhula mmaliro basi. Mu ndalama zachitukuko cha mmadera muli thandizo la zamaphunziro lopita kwa ana osaukitsitsa kwambiri a mderamo koma madera ambiri amene amalandira sakhalanso osaukitsitsa koma anzawo abwana MV anawo basi. tili mudziko lokondera kwambiri ana anzeru bwinobwino kumalephera ndithu kuphunzira sukulu ndalama inaka kumangosewereta akamakamba makhala ngati zoona ndalama zimenezi ndizosatheka wina wakakutapa iyayi anthu akumangolankhula zinthu zoti sakudziwa iyayi koma zimadutsa ndandomeko yovuta kwambiri sizingatheka wina wakakuchita nazo chinkonda zimenezi iyayi ino kuti inu mnyasa ndana sakumudziwa mnyasa ndiwo nzeru kwambiri chilichonse amachipezera njira amwene nyasa sungamuchitire masewera ndikatakwe palibe zoti ayi takhwimitsa chitetezo apa ndizosatheka ayi koma tabwesa chifimisi chimene chinde munthu palibe amene angachite anthu amakatapa momwemo chifimisi chichikungoyang'ana ujeni mukumbukira posachedwa apa ndakambapo za ripoti la ngozi ya ndege imene tidali nayo kuno ndakambapo zakufunika kuti anthu auzidwe chimene chikuchitika pakadali pano ndipo kuti zili pati ndachenjezapo amene adapatsidwa udindo opereka mauthenga kwa anthu kuti asamenyere kudikirira kuti anthu achite kuwatosa kaye ndikubwera ndi uthenga koma kungowauza anthu chimene chikuchitika pamene zathu zafika zimathandiza chosankhawa komanso manong'onong'o tikulankhula izi enafe monga manthawi zonse akuluakulu wadaziponya ku nkhongo ubwa mtasawa sakudziwa chimene akulankhula koma ndithu ifeyo nditi nzeru lathu lochepati tinkaonabe ngati zidali zofunikira ndithu tidali napo kuti nthawi zambiri anthu akamapanda kulankhula amapereka danga loti anthu ayambe manong'onong'o kenaka ino kumadzatulukira poyera ndikudzanena kuti ayitu koma zinthu zili moteremu zimadzioneka ngati chilipo chimene mukuphimba koma abwana amajekete sanamvere malangizo anangoti du lero lina zikamaphulika anthu akamalankhula kuti kodi mukubisiranji zinthu akanganya ino nkhani zake ndi zomwe zija tidanena zija ena ake sakugwira ntchito imene amayenera kuti adzigwira zotsatira zake ndiye kumakhala kulakwitsa kenaka ndikudzalakwitsanso kenaka ndikudzapezeka kuti anthu mukulanakulana ndikuwasira anthu ena ake zokamba tsopano za mbwe tidayankhulapo ngati anthu akumudzi osazindikira kuti nkhani tu imene ili mkamankama mwa anthu nthawi ina ake osamanyire kudikira kuti paphulike kaye kenakake ayi zimafunika mapita kwa anthu ndi mauthenga ofunikira anthu adzitsatira mmene zinthu zikuyendera nthawi jayo ngozi itachitika kumene kumakhala kupereka mauthenga pafupipafupi ayi pano patili apa kenakanso apa anthu amamvetsera mauthenga mwachidwi kwambiri nchifa yake mwina mwake mitima sikidachide kukhala pansi koma pamene palibepo mauthenga akapirikoni ena ake amabweretsapo mauthenga awo kenaka anthu ena ake ndikuyamba tsopano kukhulupirira mauthenga amene aja inu pomadzabwera ndikudzati ayitu sizoona zoona zenezeni koma ndizi popita kakumana ndatula nkhani akunja kumafunika kukonzekera anyamata amayenera kukhala pansi kumkonzekeretsa munthu wamkulu aone kuti kodi ndi magawo ati amene munthu wamkulu akhoza kafunsidwa kunjako kodi ndiye akhoza kayankhapo tani anyamata amayenera kumuthandizira munthu wamkulu akafunsa ili inu mukayankha motere akafunsa ili mukayankhanso motere osati kumphaphalitsa nawo mafunso munthu wamkulu koma zibwibwi za mchizungu magayezi pena pake sakumuthandiza munthu wamkulu.